Well, let's give the Babylon Chanak Lecter Chimbo Wajaji Mesclo. I don't know. Bombo Cladis Badman Dankala Kankala Chuga Baddest Son of Jah. Bless. Naronzagashimwe abantu ibihumbi ijana bankurikirana ku rubuga rwa YouTube. Ni iby'agaciro kubona ko ibintu nkora natamba nirorera. Mani bahezagira umuntu wese yagize subscribe. Ego ni ibintu by'icyizere kiza umuziki ndundi. Banza gushimira Imana kubera yuko niyo yatumye ndabishikako iyo nza kuba ntahema sinari kubishikako. Hama nkashimira na Bantu Boy kubera yuko YouTube nayitanguranye muri Bantu Boy, nibo baneye iteka baranyugura YouTube. Mani bahezagire hama kandi nkashimira na Jonelar kubera ko video zose ziri ku rubuga rwanjye rwa YouTube ni Jonelar yazikoze. Nkashimira n'umuryango wanjye usanzwe ndimo Billman Boy. Mani bahezagire ego bafise nk'inguvu zinini nyacyane ubwira nshikana abantu. Video yanjye ya mbere yakwije mu miliyoni y'ama views kuri account yanjye yari ibisusu. Nayikoranye na Double J kari akanyamuneza kubona yuko ibintu ukora bitambuka. Bariya abantu baba bagiye kubiraba ari abantu bagiye kubiraba kandi baba bagiye kubiraba kubera ko babikunze. Byari iby'agaciro cyane kuri jewe. Ubundi bushimwa nibaza yuko ari ugukora cyane kubera yuko uko nagiye nshyiraho indirimbo kuri YouTube yanjye niko nunguka abantu bagira subscribe. Byanyeretse yuko nkomeje gukora cyane nkagira izindi ndirimbo zo kugwiza abandi bantu benshi bankurikirana. Nicyo kintu nakuye muri aka gashimwe, nicyo kintu nize. Icyo nubwira abandi baririmbyi rero batarabakwiza ni uko bokora izindi ndirimbo ziryoshyama abantu bakajya kuziraba bakagira subscribe bagashyira mu ishaka bakanafata ibikorwa byabo bakabishyira mu maboko y'Imana. Nibyo banga kiriko yakoresheje. Jambo ryo gusozera ni uko nshimira abantu muri rusange kubera yuko iyo hataba abantu ntibyari gukunda. Ndashimira buri wese afite icyo avuze mu rugendo rwa Kiriko.